kuri umukenyezi yubatse canke utekeye kumwe n'umutware wawe canke uri muri wa mugwi abo twita demain célibataire uratumiwe itariki 28 z'ukukwezi nyene kuri Oasis Christian Center aho hazoba hari umwanya uri special w'intahe ntuzosiba ikitibagiwe ejo ni gutumira abandi
itariki 29 z'ukukwezi nyene mu ishengero Oasis Christian Center harategwa ikoranye c'abagabo tuzokwigira hamwe ibintu bitandukanye no guterana intege